Rero nyakubahwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya, murabona hano iwacu mu Burundi hagize igihariya mu Kayanza mu gace biti Businde, hari ngo ibyo kubonekerwa abakristu bakagendayo kandi b'abakatolika, mugabo rero abepiskopi bakababuza ati irindi gushikaho mbere banka bikananirana ku buryo n'ubu mu minsi mwumva aherutse kugandagurwa abantu batari bakenye, kuko ubunye batubwira ko bariko barenga mu gitigiri imbere cy'icumi kuko n'abakomeretse baguma bitaba Imana. Nka mwebwe muri umuntu w'incabwe rwose kandi mukunda cyane umubyeyi Bikira Mariya, nicyo gituma mbere muri kumatuganira mbere muri kumatubwira n'akamaro Bikira Mariya afise ku mukristu. Ubunye bagenda hariya kuri uwo mwigeme yitwa Zebeya ngo arabonekerwa, mbega nka mwebwe nk'umukristu nk'umuntu uwo mu gihugu mwumva ibyo bintu umuntu yo bisiguri yahe kandi kwa perezida
je numvuga ibintu bitatu. Icya mbere nuko muri Kiliziya Gatolika twemera yuko umubyeyi Bikira Mariya ashobora kubonekera abantu, ibyo turavyemera kuko byarabaye kandi inyuma biremezwa inyuma yitohozwa n'inzego ze Kiliziya zibishinzwe. Icyo kirashoboka, ntihazugira umuntu yibaza ngo ntibishoboka. Cha kabiri Bikira Mariya aboneka abonekira umuntu canke abantu mu buryo bushobora kubonwa nabo bantu bonyene. Mugabo aha niho mbonera rero ibiteye inkeke mbaye nk'abanyarwanda ngahi wacu muri bivugwa ibusinde. Nta Bikira Mariya ugira ngo araboneka abwira umuntu ngo shiramwe inguvu wemeze ko ndiko ndakubonekera. Bikira Mariya abonekeye umuntu no biza mu bwitonzi, ubwitonzi buranga umubyeyi wenyene, biza kandi mu bwitonzi bw'uwo muntu ariko arabonekerwa. Hanyuma uko muri Ekleziya Gatolika bigenda, uwo bishikiye akabibona mu bwitonzi mu gusonera uko Ekleziya itunganijwe. Kandi kira noneho iyo Bikira Mariya aboneka urabona turabishiramwo n'ubushobozi n'ishaka rya mutima mwiranda, araheza akamurikira abantu bose barijejwe kugira ngo kimwe ashaka kukimenyekana kizomenyekane. Nico gituma kugira bati reka inzego zabigenewe zese zigenda ziraba. Aha rero ndo nashaka kuri ubu kubonera kagohe abapfuka bati barabonekerwa ibusinde, ntibabishiremo inguvu, ntibabishiremo kuza kuvuga ngo cyase bikunze nibi, ntibabishiremo guca kubiri n'ingene Ekleziya itunganijwe. Babiciye kubiri naho harashobora kuba harimwo irindi shaka, yindi ntumbero, irindi hangiro. Niba rero urya mwigeme Zebeya Ngendakumana n'abandi bahorera hariya bemera koko ko ivyo bavuga bayivuga mu muryango w'Ekleziya Gatolika nta utanyerera, birashobora kuba byaragoranye, nibasubire mu rwego rwa Ekleziya Gatolika kurya nyine abasenyeri bakino gihugu bagiye babisigura. Hanyuma n'ukuri ni umubyeyi Bikira Mariya abonekera azokora ibyankenegwa kugira ngo abone yuko ibyo bavuga ari byo. Umugabo ntibatera kagoma mu Ekleziya ya Gatolika na kagoma ndagatonya. Icyo ni cya kabiri. Ica gatatu aha ni kubyerekeye inzego z'igihugu, kuko inzego z'igihugu yaba leta nabo bafatanya mu gucungira umutekano barafite ubwo burenganzira. Mugabo kandi ntihagire ukuza kurenza urugero, sinzi ko ndavuga kurenza urugero. Je narabajwe cyane no kumva barya abantu bose bapfiriye ibusinde nkagira nti mbe Mungu wanje ivyo nibiki. None koko umubyeyi Bikira Mariya yaba yatoye kuza kwimenyekanisha biciye kuri biriya, ndagira nti hari ikintu carenza urugero. Mugabo kuri ubu aha ni ku bya politike, ariko naho nyene no guhanura kuko ijabo ry'Imana iratuza kwica, kirazira kwica. Kira noneho n'umubwirizwa y'iwacu y'igihugu twarakuyeho igihano cyo gupfa. N'ukuri bika vyabaye birarenza urugero no gusaba yuko gusa inzego zibijejwe zirondera ukuri n'ingoga arabaciye kubiri n'amabwirizwa y'igihugu n'amategeko y'igihugu bagasubizwa ku murongo biciye kuko amabwirizwa y'igihugu ariho hanyuma kandi twirinda amajambo ababaza umuntu yitabye imana arasonerwa hariho amajambo atavugwa amajambo atavugwa sino bigaruka ko sidyo sivyo twagiye kurondera mu kiganiro cyo munsi ariko ngarutse kuri bya Zebiya avuga ati ndabonekerwa niyo abanyumva nabwira nti Zebiya ukumvirije uvuga yuko uri umukristo w'umukatolika umukristo w'umukatolika arazi ngene muri katolika bigenda niba ubona kubonekerwa kuri kirimpanuro z'abakurira eklesia katolika aho mu paruwase iwanyu mu rukago aho muri diocese yanyu ya Ngozi wizere niwaba ubonekerwa wizere yuko bikira muri akubonekera atazo gutana na gatonyi ntushiremo ingufu ugende mu bwitonzi uri mu nzira nziza Imana izovyerekana ibicishije kubarongoye eklesia katolika ushize mu ingufu naho uzobushaka guhimukira eklesia katolika ngirango ndifuza yuko yobimenya akavyumva hanyuma n'ukuri agakurikira iyo nzira kandi ayikurikiye haraho wosanga sinaho wosanga Imana izahiza yerekane ukundi niba yumva niba abantu bamwumvise nabi izokwerekana ko ibyo avuga ari byo umugabo niba ndiya muri iyo nzira abantu bazogira bati ari ku yundi mugambi
murakoze cyane gose kukamukeza n'ibitari bike mudusiguriye ku bijyanye n'amabonekerwa dufatiye muri kino kiganiro cyacu tuduge ku mugwasiyo n'igikungu turiko turaganira